amatora yo muri 2022 arashobora koroha kuko ashobora koroha
amatora n'inzira yo guhindura inzego
Inshuti mu bagenzi mwamukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije turabahaye ikaze mu kiganiro amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ikiganiro amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ikiganiro gishasha aho tuguma tubashikiriza ibijyanye n'amatora ariko arabera mu gihugu cy'u Burundi mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumire umushinga ntahe sindimo Gaston akaba ariko aritoza kubw'umugambwe w'abadasigana iprona yitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu reka tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe umushinga ntahe sindimo Gaston turabahaye ikaze kandi turabaramukije
turabaramukije na twebwe turamutsa n'abatwumviriza n'abanywanyi b'iradio yanyu ikana barundi bari ku isi yose batwumviriza muri kano kanya twashaka turamutse amahoro y'Imana abari namwe
akabazo ka mbere tubafitiye nakagakurikira umwaragize amahigwe muratogwa n'abadasigana b'umugambwe iprona kugira ngo muserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba muri uku kwezi kwa Rusama ni mwebwe umukandida uwo mugambwe mbega ibintu bikuru bikuru mushiri imbere mu migambi yanyu hamwe mwotogwa muri ayo mabanga nibihe
ego nkuko bivuze twaragize amahigwe yo gushigwa imbere n'umugambo adasigana iprona kugira ngo tuzowuserukire mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba itariki ya mirongo ibiri Rusama y'umwaka twashizwe imbere kugira ngo tuzoshikirize imigambi ya iprona tugire rero muri aya matora twiyemeza kugira duhindure ingendo ya demokrasi kugira ngo demokrasi irangwe neza mu Burundi kuko nibyo aciye imyaka irenga mirongo itanu uyu mugambo udasigana iprona udasiba na rimwe mu matora yagiye aratunganywa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ivyo rero ibiganiro canke imigambi dufise iri muri za hangiro zitatu ni kuvuga ibijanye na politike ibijanye n'ubutunzi imibano n'akaranga no kumesha yuko uno munsi abarundi benshi kuko bangana benshi n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 ni kuvuga rero ubwo gwaruka rwinshi ntiruzi ibyiza byinshi umugambo w'adasigana wakoze aho muri kahise nashaka kubibutsa yuko ari umugambwe wazanye ntayo
kwikukira kandi atamugambo w'ubundi rwose wakuzaniwe ntayo kwikukira ari umugambwe washikanye igihugu cy'u Burundi aho kigeze uno munsi ni kuvuga rero twebwe ibintu tuzoshyira imbere cyane cyane ni iterambere nibyo tuhagara ko cyane kuko ibindi byinshi bisa n'ibyakozwe twebwe twifuza yuko abarundi ubwa mbere baronka icyo bafungura bwa kabiri abarundi baje ku ishuri cya gatatu abarundi bavugwe neza atangorana nicyo cyifuzo cyacu twebwe twifuza bafurumva amagara meza utafite amagara meza ntacyo ushobora kuronka kandi amagara meza asaba uburaro bwiza nibaza yuko imigambi mikuru mikuru y'umugambo w'adasigana iprona ihagaze ngaho iprona kandi turabigira yuko yakuye ubugeregwa ikura ubugabire iprona yakuye zana magiza n'amasoro iprona yakuye umunani w'abazungu twifuza gukuraho umunani w'abacanka abandi iprona rero niyo yemeye inzira ya demokrasi mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu iprona niyo yashyizeho amasezerano mu Rwarundi iprona niyo mbere yaremesheje ibiganiro by'Arusha byazanye amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi muti nkurya nabivuze none gutsimbataza intwaro rusange byogenda gute ni byo twavuze ni byinshi turimo turategura kugira ngo iyo ntwaro rusange itsimbatare ikindi ni ukubahiriza intwaro ibereye gushira mu ngiro amasezerano yarusha mu bice bimwe bimwe bitarashyirwa mu ngiro ibijanye na sever cyanke wa mugwi wo ku w'amatongo n'andi matungo tukawugisha tukawuha ikigega kijejwe gusumbusha mu vya politike kandi tuteza kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu duhereye na cyane cyane mu bihugu by'akano karere tukanagura CPGL uko isa yahagaze tukanagura imigenderanire ikugira ikomere yajyashyamwe EAC ishyamwe y'umwe bwa Afrika ishyamwe y'umwe bwa Buraya ika u Burundi ukagira ishusho ryiza kandi ukagira n'ikikundiro ku isi yose tugashyiraho rero ingingo zituma ubutungane bwigenga kugira ngo ubutungane bube ari ubutungane bwuzuriza ababonewe bube ari ubutungane bwitura cyane cyane abadafise amikoro kuko ari igihe tubona yuko ubutungane bukorera abafise amamikoro twaravuze kandi ko umukuru wa sentare ntayinyuzwa ategerezwa kuba yatowe n'abandi bacamanza umukuru wa Procureur General de la République nawe agatorwa nk'uko nyene tuzosubiye yuko tugiye kuko twe kose imanza zose zirenga imyaka itatu zizobe zaheze mu myaka ibiri tuzoba turi ku butegetsi ikindi twavuze nuko bimwe byo kuvuga yuko abantu bapfunzwe mu mvu zitohoza ko bikuraho kuko kenshi na kenshi abantu barapfungwa bakavuga ati kuko babuze icyo bavuga ati ni imvu itohoza umuntu rero azopfungwa azo fatwa kuko yafata mitonga canke urubanza rumwe by'ukuri kubahiriza agati kazi na muntu ku buryo umuntu wese azishira akizana ubuzima bwiwe agakingirwa ubuzima bwiwe akakingirwa ubuzima bwabiwe ntihagire umuntu agira amakenga ngo ashobora kunyuzwa cyangwa akenga tukemera yuko ngaha abajejwe intwaro n'ubutungane umuntu azosiga ubuzima ahariho hose abajeje intwaro ni bazofatwa bagahanwa kuko bazoba bakingiye ikibaba abashobora kuba babigize gutyo kunagura urwego rw'abashingantahe nabo nyitsa kunagura kuko nibo nkingi y'ukuri n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuzo kandi mu byerekeye ubutungane twebwe turemeza yuko nitwagira amahirwe abarundi bakadutora tuzogira ikigongwe cy'ikivunga mu kuvuga mu byaha byitwa bya politiki byose byagizwe mu Burundi abarundi tuba dutanguye ubuzima bushasha hamwe atawufise akangonongono ngo nzobazwa ibi cyangwa inzobazwa iki severi tuyisaba gusa itushireho ayinuzenye isitwari y'u Burundi twereke ishusho y'u Burundi kugira abarundi bazokwige mugabo tuzoshyiraho ikigongwe cy'ikivunga kugira dutangure ubuzima bushasha mu Burundi ibyo rero nibyo twemereye abarundi hamwe bukwemera kudushyira imbere mu byerekeye inzego z'umutekano tuzogira igisirikare n'igipolisi bikomeye bifise uburyo bukwiye tuzombere tutanga ubushobusho cyangwa uburusho bukwiye ku basirikare n'abapolisi kuko turi turaba uko bamerewe uno munsi harakeneye ko umuntu nawe nyine abagarukira ko nk'uko bagarukirwa abandi bakozi bahanye ni ukuvuga rero agashahara gashobora gufatika yatangorane kandi ibyo barekuye n'amategeko byose tukabibaha atangorane bya bindi byo kuvuga ngo baja mu gutabara ahari amahoro yahungabanye tuzokurikiza urutonde tuzovuga yuko ngo akurikize impunzi nk'uko bamwe babyidoga
yego
inzego z'igipolisi tuzoziha uburyo bukwiye ku buryo polisi ibeho ikinge mbere n'abarundi bamenye yuko hari polisi kuko aho uzo uri hose uzomenye ko hari umupolisi ibyo yuko abantu bagendanira abategetsi benshi keretse abagize gusabwa tuzobagabanya ku buryo n'abazoba bari kumwe nabo batazoboneka ko ari abapolisi bazoba bambaye impuzu z'igisivili ibyo abapolisi bo guhagarara mu ibarabara tuzobaha uburyo bushoboka ku buryo umuduga uzohagarikwa bazoba babonye koko muri bya byuma bya none wanditse ko plaque yabo bacabona ko ibyo udakwije n'ibyo ukwije ibyo byose biri mu ntumbero yo kugarukana umutekano mwiza kugabanya igiturire mu kurwanya igiturire n'ibindi muri izo nzego kandi tukaziha ubukoresho bya none kugira ngo izo nzego zikore neza. Iki nacyo mu mezi atandatu na mu polisi yosubira kugendera abantu nibina mvuga mezi atandatu kifuza ko ta mu polisi yosubira kugendera inyuma abantu atangorana kubijyanye n'ubutunzi tugiye gukomeza uburimyi n'ubworozi kuva mu burimyi busanzwe tukaja mu burimyi bukoreshwa amamashini bita mechanisation agricole kugira ngo umwimbu ugwire neza. Aho rero kujya tukicyo gisata nuko abarundi benshi tuzaba twabashize mu bigwati kugira ngo turonke isi ndimwa n'iminya cyane kunagura no gusubiza akanovera ikawa yacu mbere tukemera yuko ikawa mu mwaka wa mbere umwe tuzaba tumaze kugwiza amahera baronka abarimyo n'umunsi kugira ngo iyo kawa yaduhaye agaciro mu makungu yaduha amahera menshi amadevize arisubire kushobora gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi guteza imbere ibitegwa cy'icyayi gushyiraho ibanki y'abarimyi gushyiraho irangi iba amagwego rwose kwa rufisi banki aho bashobora gutora ingurane atangorane tusabwa kandi yuko duteza kugira ubutare n'agataka kugira ngo ubutare n'agataka buronke inyungu Burundi buronke inyungu iboneka hamwe atangorane. Ikindi twemereye abarundi nuko kugabanya inyungu z'amabanki kunagura ikigega cy'igihugu kimwe kigabanya ibiciro bitwa Fonds Stabex kituzokishyiraho kugira ngo tugikomeze gukomeza kubaka ingomero ku buryo mu myaka itatu ata murundi azorondera amatara ngo yacanke amazi ngo yabure kugwiza inshuro zitatu amahera yo gukora amabarabara kuko amabarabara dufise ntameze neza cyane tugakira kuko twifuza yuko mu myaka itanu canke itandatu Burundi bwocika igisagara kimwe ku buryo umuntu aba mu Kirundo akakora ibujumbura agataha atangorana. Ibyo birashoboka mu gihe mu myaka itandatu abarundi bo twizera kuba kubaka amabarabara meza nabivuze kunagura isoko nkuru ya Bujumbura mu minsi itarenga ijana twebwe twarabyemereye abarundi gukora ibarabara ya kijyambere rica mu ntara zose mu myaka itanu kugira ngo imyaka itandatu Burundi buzobe ari gisagara kimwe tuzotwereme kandi yuko tugiye gukura ya mahera twaduha amakomine ku muri ku mihumbi amajanata na mirongo irindwi tubishyire ku muriyarde w'amahera y'amarundi kuko intumbero yacu ni uko iterambere rihera mu ikomine mbere tukagira bimwe twita nizita roko ni ukuvuga intwaro yo mu makomine ku buryo uraba abaganga uraba uraba amagara uraba uburimyi cyangwa ubworozi babe bafite muri iyo komine nyine kandi baba bafite n'ububasha bwo gukora igikoboka umva azoba ari umushikiranganji muri iyo komine rero biri mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu navuze ko yamuye ry'abarabara rikuru tuzotangura duhereye kuri Bujumbura Gitega guhindura Uburundi kujya twavuze igisagara kimwe gushinga amahinguriro kuko tumaze kuronka aho barima hanini inya tuzoshinga amahinguriro ni ukuvuga mu ntara zitandukanye ku buryo hazoba amahinguriro bivanye n'ibyimbugwa birimirwa ngaho nyine uno munsi nk'abarimo itomati hari igihe itomati ziba ndanze umuntu bakazisesa ku mugoroba ibijumu bikaba ingorane ibyo byose mbega ntitwofata ibijumu tukabihingura tukabikuramo ibirindi n'ibindi ibyo byose tugiye kubyitunganya atangorane. Ikindi navuze rero mu byerekeye ubutunzi ni uko dusaba gushyiraho komanyi ndege kuko hajya ufise komanyi ndege ifise indege ni ukuvuga naho ufise umwansi w'umubanyi uramurengana ugacugira umubanyi wa hafi wundi rero nabinyeretso bishaka kuko ikawa icyayi iyo aje gufata amabarabara twifuza yuko bizoca bifata indege bikama mwanya muke mutoyi atangorane ishize ibyo twita amakargo hariyo rero byerekeye imibano no kuvuga twaremeye yuko abarundi bashobora kwivuza umwana wo mu Burundi azokwiga kwa gusa gushika ku myaka 16 akavugwa gusa akigwa akiga gusa mbere bakanamufungura ku ishuri saa sita ko twabonye yuko abana batariye biga nabi ikindi bakiga gusa no kuvuga umubyeyi tuzomusaba gusa impuzu z'umwana musabe n'amakaye by'intebe canke by'abanyezamu canke bagize guta ibyo twifuza ko tubikuraho twaremeye kandi yuko tutwiye gushyiraho amavuriro ya kijyambere uburyo ibintu byose bikorerwa ngaha mu Burundi turabona abarundi benshi bajya kwivuza gupima gusa kanseri bakajya mu Rwanda cyangwa mu cyangwa ahandi tuzoshyiraho umugambi yuko mu minsi mikeyi ibyo byose bikorerwa ngaha mbere abaganga b'abarundi b'incabwenge bakagaruka ngaha kugira ngo bigende neza nibagiye mu bya politiki twavuze yuko tuzogira leta dushinga izobamwe ibiti ibice 50 by'abagore ibice 50 by'abigeme ibyo by'abashinga nahe twaremeye kandi yuko muri iyo leta ata ntara nimwe itazobifisemwo uyiserukira muri iyo leta twaremeye kandi yuko umutwa hazo wari mu mutwa hazo wari userukira abagendana ubumuga kugira nabo nyene biyumve ko ari bene Burundi twifuza gusangiza amabanga y'igihugu abarundi bose ibyo rero nibyo twifuza kindi twovuga ku byerekeye bya mibano ni uko gutegekaniriza akazoza abasirikare abapolisi reka abarundi bose kuko uno munsi kuja mu zabukuru cyangwa gukukuruka bisigura kuja kwitaba Imana twe rero tuzofata uko cyose kose kugira ngo umuntu agiye mu zabukuru azwamenya agiye ku gihugu nacyo kikamufata mu mugongo tuzobavuza kwa gusa hanyuma twaremeye ko bazohembwa ibice 75 y'amahera ya nyuma bahembwe ibyo rero bigatsutuma haba babona yuko babayeho kuko nabo nyine hari igihe bakoreye ikintu gihugu cyo bituma natwe twifuza yuko nabo nyine tubabungabunga mu busaza hamwe bavuga bati urukwavu urakura rukonka umwana kuko no munsi rukwavu urakura bakarujya yuko rukonka umwana ibyo rero ndyo migambi mikuru mikuru tubona twoshikiriza muri kino gihe hanyuma abarundi babishoboye babishimye bagahunda amajwi umugambi wa Kanepona undi mugambi wa politiki uriho nuko ubutegetsi subwo abasirikare gusa ubusivile ashobora kuba bashobora gutwara igihugu kabitwara neza ibyo nabyo nyine biri mu mugambi twifuza gushika ko kugira abarundi babone ko nabo nyine bashobora kuba nk'ibindi bihugu bagatwarwa n'abasivile akangora nkuko nabivuze iyo migambi yose ntishobora gushyigikira idashyigikiye imigambi y'ugwaruka kuko ugwaruka uno munsi ubushomeri niki so gushyiraho ijya banki twashizeho tukayiha uburyo bukwiye kugira ngo ugwaruka rwose ruzabuhije ishuri rushobora gushinga amashyirahamwe tushobore kubagurana atangorane kugira ngo bikorere ibikorwa bya minsi yose kuko uno munsi turabona hariho benshi batakimenya ko bize cyangwa bafite amadiplome bamenya aho bayashize tugiye kugwiza umwimbu cyane cyane dukoremeze ibikorwa ku buryo ugwaruka rwose ku Burundi ruzoba ruri okipe akangorana nibaza yuko nibyo mu migambi mikuru mikuru tuvuga ko twoshyigikiriza muri kino kiringo
ego cyane reka tubandanye n'ibibazo mu majambo make igihe abadasigana babona yuko arimwe bushira imbere bakanabatora mbere bakavuga yuko arimo muzobaserukira muri ayo matora mwija mu mwashikirije n'ubundi mu migambi yanyu mwavuze yuko muzobishira imbere mwavuze mutindugure twa mugina tuzonagura inzego z'ubutungane hamwe n'ibijejwe n'abajejwe n'izijeje umutekano w'urantunga ndugaye twa mugina kandi mwarongeye muravuga muti tuzo hagararira bimwe biboneka ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'Arusha. Mu majambo make aho mwashatse kuvuga iki uyu munsi ayo masezerano y'Arusha nahagarariwe neza nikarashigwa neza mu ngiro. Mbega ibyo bijanye n'ubutungane hamwe n'inzego zijeje umutekano ntibiriko biratunganywa neza muri iki gihe mu majambo make.
Nuko nokubwiye yuko ibyo byose yavuze bigafise urugero ruriko ngo twe twifuza kubitunganya gusumba urugero turiko uno munsi akariganga muhoro rwo kubaka yiho yifuza kugakosora kuko mu gihe igihe ubutungane buzatunganiza bose hamwe ata uvuga ibicanke ibindi hamwe umukene azovuga ati je nzotunganirizwa hamwe kuko urumva hariho icyo bita ubutungane cyangwa droit n'ajya biragoye kuko droit n'amategeko mu butungane n'ukuri n'ukuri ni vérité urumva uzi gukubita igifaransa uzi gusoma amategeko ubundi usanga atinda ufise ukuri icyo tukavuze ko ubutungane tuzakushikiza amasezerano y'Arusha nibyo yaragize icyamara amasezerano y'Arusha kuko iyaba amasezerano y'Arusha koko yara yashyizwe mu ngiro mu by'ukuri abarundi baba bakibuka no kwibuka kuko tuba turi mu buzima busanzwe twe rero tugiye kuyashya mu ngiro hamwe abarundi bazoyibagira ko yabayeho ku buryo abarundi abahutu abatutsi batazo kwigira biyumvira ko ibyo n'abatutsi bose bakiyumvira kumwe tumaze gushyiraho cya kigega cyo gushumbusha abatwaye iby'abandi cyangwa ibindi bazobona yuko leta ari umubyeyi wa bose kandi leta idashobora kugira ngo undi n'undi tukwanse.
Ego cyane. Hariho akabazo ka mbere twaronse ku munyagihugu yitwa Muhindo Melchisedek yabajije ati mbega ko tubona abasirikare n'abapolisi bato bato bakukuruka kare ganya kubahwa ni mwashiki ubutegetsi hari umugambi wo kuduza imyaka. Icyo ni kibazo uyu Muhindo Melchisedek ababaza nimba muzoshobora kongera imyaka y'ukukurukirako kubajejwe umutekano abapolisi hamwe n'abasirikare uwo mugambi hari uwo mufise
bo icyo nakubwira nuko uyu mugambi warashikirijwe kandi twebwe twifuza yuko uno munsi turavye abasore bato bato bakukuruka bakiri bato twebwe turemeza ko dushobora kuba kuongera ikingo kitari kinini ya kuko twebwe tuzoshyiraho umugambi ku buryo umusirikare umupolisi azokukuruka atazoja kugiye kuragira inarume ko tuba twamutegekanije kazoza gakwiye ku buryo mbere tuzogenda amahinguriro y'abasirikare cyangwa polisi bakukurutse ku buryo bavuyeho baca bakora icyo gikorwa n'ubwirwe ngo mutangira cyangwa ahantu usanga abakukurutse ni bafite amaferme y'inkoko amaferme y'inka niho batu bashora inka bashora inyama ahandi tuzogira iyo migambi nk'iyo kugira ngo umusirikare yakukurutse agwanira igihugu abeho nk'abandi bose barundi.
Ego cyane. Akandi kabazo yabajije nakagakurikira ati mbega ko Uburundi bufise impunzi nyinshi hanze y'igihugu hari umugambi wo kubahungura icyo ni kibazo yabajije
bavuze dutangwe ubuzima A0 metro chrono A0 icyo bisigura twebwe tukavuze ko tuzotanga ikigo ngo cy'ikivunga kugira abarundi bose batahe ntihagire usubira kwiyumvira ngo ibi ni ikindi twese ibyo twagiraniye je naracumuye naka yaracumuye dusaba n'ikigongwe tugende twubake igihugu cyacu hama duce tugire icyo bita izenye indahiro ntarengwa twumvika tushye indahiro ntarengwa twumvikane n'ibyo kuri kuko kujya twagize amasezerano y'umwe bw'abarundi ibyo gusizira kugira indahiro ntarengwa byabaye ari abantu tuvuga ngo byabaye 1965 1969 bigashaka kutu kuduhekereza inyonzo ku mugongo ibyo byose twobiheba gute nuko dutanga ubuzima bushasha iyo dutanga ubuzima bushasha abarundi bose bari hanze taha ushaka gutaha natahe nta n'umwe ariko arakurikirana natahe
ariko aho nyine dufatiye aho nyine muvuze ati muzotanga ikigongwe cy'ikivunga mbega abo baba barabuze ivyabo muri ibyo byagiye biraba canke ababo bobo ntimuzogira icyo muba mubafashije cyangwa kubashumbusha nta shumbusha nyizohaba izo
bavuze ryo twemeye yuko muri ya mubi ujejwe by'amatungo n'amandi matungo y'amatongo n'andi matungo nibyo tuzoshira ikintu tuzokwihatira ko cyane kugira abarundi basubiye kunywana nibyo gushumbusha uwo wese yagiriwe nabi icyo akona kazi ka leta.
Yego cyane. Reka tuje mu kukindi kibazo mu mugambwe w'abadasigana iprona hari umugwi uheruka gusohora itangazo usaba yuko abari muri uwo mugambwe botora umukandida aserukira umugambwe uri ku butegetsi. Mbega iyo ngingo uwo mugwi wafashe ukanayishikiriza abadasigana ubasaba ko batora uwo mukandida wundi, mbega mwebwe hari ingaruka mubona kubijyanye n'amajwi muzoronka mu matora?
Twebwe ku bwacu niko tuzi abadasigana uko bameze, uzogenda gukurikira uyo mugwi kuko atutazoba turi kumwe. Abo tuzoba turi kumwe bazotora ibyo twababwiye. Uwo tuzaba turi kumwe nawe arakurikira iyo muntu jewe nta bintu byinshi byasohoke niruze n'uwo mugwi, kuko jewe cyo wagize gusa wadugiriye neza cyane rwose, kuko badukoreye igikorwa twakoze nk'imyaka ibiri cyangwa iminsi ingahe wayikoze mu munsi umwe. Twebwe rero nta ngorane dufite kuri abo bantu, tubahimirize batore bashaka mbere n'ibyo twifuza muri demokarasi. Jewe nama mvuga nti umugambo uri ku butegetsi ufite abantu benshi, ufite abantu benshi. Imigambwe jewe twebwe muri iprona mu 1993 twari dufise abantu benshi, mugabo wahageze itariki ya mbere mu kwezi kwa gatandatu twasanze ba bantu baragurutse. Musi rero twebwe imigambwe byitwara imitomi tutegerezwa kuvoma hari benshi, ntibemere dusangire ibigaba by'iwabo tubitwara. Nikaba byiwase babatwara niyo demokrasi. Naguhekera kunyonzi ufata umuntu gujishe ushaka gukubita umuntu ushaka mbere no kwica umuntu ariko ndazika. Twebwe tuzobavoma kujya batuvomyemo tuzobavomamo todebu ntiyadusinze uko nyine niko byagenze. Nicyo nibwo bwigenge bwa demokrasi, nicyo bivuga demokrasi. Tureke inzego za leta zisubire kwisuka mu bya politiki, zikore abarundi bose, kuko inzego za leta zitwara imigambwe yose. Ibyo rero tugasaba yuko tugasaba nyine cyane cyane miseni kugira ngo bigende neza, seni idutunganize ku buryo bamwe bajya mu biro by'itora bakwira imigambwe abakandida bose babe bakwiye, kuko amategeko arabitomora naho mbona ubu bari kumenga basaramba n'ababyegera inyuma.
Ego ahubwo
uyu mugwi n'ukuri ntihagire uwo usimbisha umutima uwo mugwi n'ukuri aya mugani ibirunge bitarunze nyoko nturungarunga.
Reka tuje ku kandi kabazo, murahije kuvuga umugwi ujejwe gutunganya amatora umugwi iseni, nibyo hariho iyindi migambwe iri kiravuga yuko uwo mugwi utari kurakora neza ku bwanyu mwebwe mubivuga kwiki ukuntu uri kurakora? Murabishima cyangwa hariho ibyo mubona bihadze bibuze mu byo uwo mugwi uri kurakora?
Ubwa mbere twifuza ko uwo mugwi wokwigenga by'ukuri, ukigenga mu buryo ukigenga no mu bindi. Icyo cya mbere twifuza ko coba kuko mbere abarundi twaraterewe fesi kugira ngo uyu mugwi ushobore kwigenga mu byerekeye uburyo mu kuronswa uburyo, kuko urumva ari umugwi muhira ngo uronke uburyo ubanza gusaba cyangwa ahandi cyo bigorana kuko ntuba wigenga koko. Icyo cya mbere. Cya kabiri, uyu mugwi nawe tukifuza yuko cyane cyane uvugana n'abakandida cyangwa imigambwe ugufata ingingo ntuze ushikiriza ibyo wateguye bakaja bakabatamika gusa nibaje tuje inama n'ingingo mbega byogenda gute kugira bigende gute. Gushwa uno munsi jewe ntitende kuko nk'amakarate y'amatora ndabona menshi ari mu ibarabara menshi amakarate y'amatora, nacyo gituma nifuza ndabashimiye kuko bayasubiyemo kuko umwanya wo kuyasubiramo kuyatanga ni umwanya muto cyane, kandi niba ari kubigira hakiri kare bw'abarundi bose bashobora kuronka aya matora kuko aribo benshi bagitirizo bagomba kugira abarundi, kuko tuborabye amakarate y'amatora yo kwiyandikisha ku matora ari mu ibarabara bashusha umuntu ngo muhubyanda guyindi uzobanza kuzana yindi kandi nayo nyine yaratanzwe imibarabara harimo amahinyi cyane rwose nyaje ko umuntu azosanga ari ku rupapuro bazomuha ikarata yiwe atangwa natayindi atakindi bayinze kumusaba kuko ni menshi makarata nzi menshi ari mu barabara yatanzwe kandi afite abantu ayo bene bagiye kuyasaba bazoyabura kuko nazo bari bafite nyaje yuko icyo gikorwa ibyo cumbu kuko ibyo turabifitiye ubuhamwa byo kubwira tubereke ayo makara tubasha kubereka ati naya naya tukabereke kuko angana
ariko
ibyo dufashe
kuko muvuze yuko mumaze kubibona hari muramaze kwandikira uwo mugwi ngo mushikirize ayo makenga n'ubwo burorero mu butange kugira ngo bashobore kubikorera ko mbere bishitse mukabona yuko amatora yagenze nabi muze mwerekane ko mwigeze no kwitura uwo mugwi mwereka amakosa yarahari ibyo muba mwarabikoze muba mwarawituye
niragira kuri ibyo kuko ni ingingo tuzofatira hamwe tukigira hamwe twese turi kumwe n'uwo mugwi kuko akarya nka muhugu twobona tukakababwira nabo bakashobora kuduhumuriza guhumuriza imigambwe ejo abiye ntiko simba ku izuru ryinzi ngo tuzibwire cyangwa ibindi nuko dushima mbere yuko bemeye ko bayahindura bemeye ko bahindura turafisenzi yaducamo kandi ni byiza ko bayahindura mugabo hariyo urukuru kuruvuga yuko utazozana imwe ya mbere batazomuha imwe tukaba tuzi yuko nyinshi ziri mu ibarabaza hana nibaza yuko bazoraba ko yanditswe ko kwinjiye neza hanyuma bakamuha atangurane kuko hari aho ubwira ngo baze kuzizana naho ubaha ikaba ari umuzibuye niko twifuza ko biba
yego cyane reka dusubire ku kibazo kijyanye n'ingorane ziri mu mugambwe wanyu nivyo uwo mugwi wasohoye itangazo usaba abanywanyi b'umugambwe wanyu abadasigana yuko botora aba umukandida w'undi mugambwe baravuga yuko hari ibyo babagiriza mwebwe na cyane cyane urongoye umugambwe bakavuga yuko namwe mumushigikiye mu bimwe bimwe yagiye arakora cyane cyane mu bijyanye no kunyonyeza ubutunzi bw'umugambwe bakavuga mbere ko hariho n'urubanza rubashize muri parike mbega ibyo byose umuntu agiye kubyumva akumva babishyira imbere babibwira abanyagihugu ntimwibaza yuko abanyagihugu bazohava babona yuko kubera ubwo bunyonyezi bariko barabagiriza bidashoboka yuko bobatora ko muserukira igihugu abanyagihugu ngo mwitoze mube umukuru w'igihugu
yebwe nibashobora kubiwumvisha abarundi bakabyumva bareka kudutora mugabo nuko tuzi batuzi uko tumeze bazi umugambwe twebwe nk'ikira cyane cy'umukuru w'igihugu imyaka tumaze twaratumye umugambwe utekana kandi jewe ikiga cyane cy'umukuru w'igihugu umukuru w'umugambwe turavugana umukuru w'umugambwe icyo akoze turakivugana icyo bituma twebwe uno munsi uburongozi buriho ukora twagiye inama n'ingingo hanyuma ibyo tumvikanye tukabishyira mu nama tukabivugirayo abo bavuga ngo iby'ubunyonzi cyangwa ibindi hariho inzego z'umugambwe tubivugira munsi tuzabe naho kandi turafite sentare umugambwe ishobora guca urubanza atangorane tutarinze kwiyaraza aha cyangwa ahandi rebe rero abo nibitwara ntituzi bayitwara nkande bavuga nkande ibyo ni ukuri kwa muhungu jyewe sinashaka ko nsubira muri ibyo bintu kuko tumenga ndiko ndabaha igihagararo nkabona ko tuba kiriho kuko nimba bavuze yuko abanywanyi babo batudutura akamuba agateye abanywanyi babo bahabyumvise ntibabandanye rero twebwe batwihoze hanyuma umunsi bazoza gutwara umugambwe bazotubaza iki cyangwa ikindi tumenye tugisigura ibyo twebwe ntitwubije muri izo za by'iki bya gestion by'ibiki turazi bene ikiriyo kiringo hageze haza byinshi havugwa byinshi ejo hazovugwa byinshi mugabo twebwe kuba tugishika nk'aho urazi ko ibyavugwa ni byinshi gusumba ntidukangwa n'umuturagaro tumutije
yego cyane akari kabazo tworangiriza ko nako kubabaza mbega abandi bakandida muri ko murahiganwa akajambo mwobashikiriza nakahe
twabashikijamo tubashikiriza ubwa mbere nuko bogira ihiganwa ryiza tukagira ihiganwa ririmo urukundo tukagira ihiganwa yuko uzoje imbere tuzomushyigikira twese hanyuma nawe niyashika mu bwami akadushyigikira twese tugafatana mu nda kuko iki gihugu ntanyagupfa ntanyagukira kiradukeneye twese abarundi kiratwara umuntu wese arafise ubumuga bwiwe arafise n'ibyo ashobora gusumba abandi tuzofashanya kugira ngo twubake kino gihugu cyane cyane abarundi bidegende nabivuze mwiseze twifuza mu njamake gukura ubwoba abarundi no kubaha ibyo bifuza
mushinga ntahe sindimo Gaston ndabashimiye kubona amashobora kuduha kanya kugira ngo tuganire ku migambi yanyu n'ibijyanye n'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
turabashimiye cyane namwe Imana ibahezagire kandi turashimiye nabo bose batwumvirije turashimiye n'ababandikiye ibibazo mu kibaza Imana ibahezagire dukomeze igihugu cyacu cy'u Burundi kujya yatumye indwara ya corona izoturinde no gusubira mu njyana zivuye mu matora
murakoze neza kandi yego inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye tukazosubira rero ku munsi wa gatandatu mu kindi kiganiro amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri uwo munsi tuzaba tufise umutumire uwo nawe si uwundi ni umushinga ntahe Leonce Ngendakumana asanzwe nawe nyine yitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu tuzosubira
amatora yo muri 2022 arashobora koroha kuko ashobora koroha
amatora ni inzira yo guhindura inzego.